monna mongwe wa mantsitsidi o kilare go bokobo wa ikgobokanyetswa. A raya gore mogwebi o tshwanelwa ke go fata-fata a anye maele a tsa kgwebo mo go bonkweng kgoga ba tsa bogwebi. A re boleng jwa kgwebo fela jaaka jwa temane bo a tlhotlhwa gore e tokafale e bo e semelele sentle mo mmarakeng. Kolea, re fa dithutontsho le bogakolodi go itebaganya le dikgwetlho tsa kgwebo. Etela lekalana le le gaufi le wena la Lea o tle go tsaya dithuso tse o di tlhokang go tlhama kgwebo ya gago. O ka ikgolaganya le rona mo nomorong ya 0800 155 155, kana wa romela molaetsa ko botsa Lea at lea.co.bw gore re go thuse go fitlhelela ditoro tsa gago le go tshegetsa kgwebo ya gago.
Lea, mogwebi, re go tlhoma kwa pele.